I'll be okay. Right now I'm bleeding, searching for meaning, but I'll be okay.
Ngiyafisa ukuba right empilweni yami namuyasa. Ngikusazi nabanye abantu njengababukeli phansi. Nalabe ngabaphuli moya mangifika ngisusa isibazo. Bese ngisithoba nkulunkulu ngoba yena uyasa. Kahle kahle ngifuna ukuba nemali eningi beyindoda eneplan. Mthula mama umthwala emahlombe njengambona ekhala. Ngiqoqa babizwa amaphara bonke bonke ngibabuyisela emakhaya. Bese ngibanika inamba yami befone kimi abekhaya. Ngiyakholwa sihlele sade siphanqa lesi samukelayo. Nokuthi akekho muhle muma kuJehova nje sibukayo. Inzondo ukuthakathana ngingabi bikho phulalayo. Ncipha ababoshwayo ukwehla izinga lamamoshwayo. Ngoba ukuphila nokushona kulesi khathi samanje sekwaba imali. Ngoba negama elithi ngiyaxolisa sebenze manje sekumele babone fire. Ukushayisana kwemonto kule mali abantu kunocabanga itraki le mali. Ngkosi ngenelela nakho umhlaba wakho ubaba.
I'll be okay. Right now I'm hurting, lost and deserted. But maybe someday I'll be okay. Right now I'm bleeding, searching for meaning, but I'll be okay.